Ake hlale ke thina singasusa ekhaya ngoba nina niyahla. Ngeza. Hey, bantu bayahlupa siyafunda la. Simhlophe ngathi ngisemazulwini. Na uthi yabheka lapha ngaphandle ngiyiphethe udouble garage. Nangu mina sengiyavela ke. Ngiphethe inkomishi yakakhapa jive. Engenzelwe umayinda le mnandi. Nasinyo. Twi, twi, twi. Sengibile lapha ngifake negawuni yami. Nasingane siyagijima. Zikhombisana ngedamfika. Hey, umuhle obungaka. Mina kule mpela sonto ibavarage. Mina and my books.
Kanje. Awukwazi.
Yayibona ke le ndaba le. Lead my follow. Follow my lead.
Makulumetshalalela.
I am off to the Camor to fetch my books.
To the room. To the room.
To the Camor. Uyaphapha uyazi wena uthula uthi tu. Usukale kwantuthu la usakho nizosiphazamisa la kanti lanje.
Ukhodwele ukwali iphindile
sizonjana manje ngena ngani nangikhuluma la ka
job futhi bona sibi.
La iceleni kwami. Ngicela mangabe ke wena uyishapta mina ngicela ukuba yivese. Mangabe wena ungamafu mina ngicela ukuba yimfula. Ngiyakukhumbula.
Ufuna ntoni kanye kanye yazazi bufuna lo.
Ngifuna ukuvuka eceleni kwakho mina ngicabisa. Ngifuna nje ukuvuka phambi kwendlula mithi yami sulungithi nje. Manga. Ayi bethe.
You, Nina, and you. Hashtag nonke. Ebona lento lena. Le potso yilena. Amanyala man, no good. No good.
Umurunga uzoxoxa.
Aw xoxa ikonsi zama yona nocana nje nawe. Nicinga famba niza kwenza ipotso yi apha, hey? Kumnandi. Hey. Nenza ngide nginxana into yasemigodini ngani yazi bakwenza kantona thina siyaya phana anda day to day bomu bethu sathandaza uba yenkosi yangase ndiphume lapha
Moronga, this is a fundraising event for the church.
And yet nawe nondachaza khawuhambe uyojobha inzipho zakho. Oh, ulapho uthiphiko tlali benza mawazi bhetere yazi wena kodwa ulapho ingupapa peni ingathi unemali oyi wow sizawulamba. Kodwa ke ngizawuhlala lepotso yenu. Kodwa ke uzawufuneka dibe qhaf, hey? Ukuba kaloku sizawunyeliswa zizityebi. Oh, urungwazi. Makanxibi ngathi sisityebi. Abe mhlawumbi sisityebi. Hey, the baka. Is a driver. It's called the dance. Hey? Driver sing. The baka. Driver sing. Oh, the baka. Ndiye murungwazi. Hey? Driver sing.